Are you happy in this world? Da-da-da-da-da-da-da. Da 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 da.